Marks for technical merit, 8.7, 8.8, 8.8, 8.9, 8.7, 8.8, 8.8. Marks for artistic impression, 8.5, 8.7, 8.6, 8.9, 8.7, 8.7, 8.7.